Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani yani shingapi, yani nitumizane oh. Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani yani shingapi, yani nitumizane oh.
Si.